ati chingo chimirira pachi chabudira mbango nakirwa chipindira uchiti
Ausgoda
shautana tainash
isazvitana munzeve
bochimirira chokanje the big team